bez ni left right, left right. Bez hawajui kumachi na altos ndio wanaharibingi hii kitu. Na hafla hii kwa utukufu wake.
Acha nione mikono, acha nione.